Salema ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze I call her now.